Kwanza, stop, wewe ni stop, kandi wako sasa kufera, kwanza, wewe, toka nje, ngoya,
Amisi, ngoya, kubera umuntu akunyumvira gutari inakuwa inapenza ariko ndibaza uwo muntu afise uburenganzira twashyira ifaransa uwo muntu afise uburenganzira bwo gukora icyo ashaka sa
no ama majambo yake kuvugwa ko nyene muri commentaire zi message kuri bajya abantu ndazi harimo
abobosi ba message no baha abantu abantu banditse ama commentaire jende cheval brandera nta mutsima mubi mfise sinshwana habwo jende umuntu nkunda guhanura abantu nkunda guhuza abantu nabandi aho abumva bumvise abavyakire nabi vraiment mwihangane kandi mumbabarire sivyo
na cyane cyane nababariye muga nanje nabasabye mbazi kuko nje ndavyonga nkavuruga nyene nkanka
ndure ka byonzi wewe wama wabyonzi tu nuko nyene twe turi abakristo nande wo muntu ari ugu
Isaac TV ho
Eh bakunzi wa Isaac TV murabizi gwa rukundo nyene wa munezero nyene twama dufise murazi ko tubakunda cyane no munsi no munsi ndi kumwe ni bodyguard ngaha iza kunchunga no munsi nta wunkorako bakunzi wa Isaac TV murazi ko ndabakunda cyane ni Mr Home Mr Meat aka agent de la capitale behind kama tudi kumwe na Juma Jux ni waza kuduha masana mameze neza cyane mwarabonye kigano cyace kuri Isaac TV tugiye twarage twe turavuruga nyene kugira natwe batuvuruge mwarabonye byabaye ariko ko biri kose Zabaye ngombwa yuko ndabashikira muri Ihuriro TV bataraja ku kazi bataraja ku TV kuko basubiye ku TV nkabasanga hariya numva ko boca abantu bita kandi aho turi muri habona ni kwa manager murabona ko hari bikoresha mukanya bage baje gushutinga niyumviye kujya aho baza gukorera no munsi famba yo havandeze star acha nka kanye star uko biri kose rena vuza tire kaze kubakoresha ikiganiro benshi mwaravuze byinshi muri comment ariko biri kose tukuma tumeze fresh naho bonshikwane bakagira ane tukuma turabagenze nta nakime murabona aho turi turi kumwe n'umwe yandika Mario uyu nawe nuwaza kunuza kunchunga ubundi mu bodyguard ubu nta nakime aha nta nuwo nkorako yobapfuye patron yaje
umetafuta kazi siku mingi ya ujapata mama ni mgonjwa daktari anatumaini tena watoto shule wamefukuzwa hali imekuwa ngumu we baba we
Safi mzee. Umeze poa papa?
Poa sana.
Sinema Mario basigaye bayikunda sana papa. Nijya hebanga ubona uba warakoresheje kugira bakubayikunde kujya.
No, ibanga ni ryari ndi nyene kwicara nkatekereza nkakoresha ubwenge bwinshi kugira bakunda ibikorwa byacu kandi ndabanezereze. Ndabakureka akababaro bamaranye igihe tu. Ndabakure muri vya bintu byo gufyonda fyonda. Barabi ibintu bifise ubwenge.
Aje biramaze gushika ukararana n'umu mama umugore wabandi.
Oya, ibyo ndabirengeye vraiment.
Okay, ngora birenge ko biri kose bano batipe nibo bankubise cyane.
Kwanza.
Stop, wewe ni stop, kandi wako se gutera.
Ngoya.
Toka nje.
Ngoya.
Mvrindira kwanza. Uvuge nande.
Amisi. Ngwatonge na amisi.
Wewe unakuja kutena amisi.
Ngwatonge na amisi.
Kandi uraza heruka ko washatse kumwe na manya.
Ngwatonge
na amisi. Amisi. Aba. Ugira wongera nkubite ubwo cyane muzana ngo mu bodyguard acha gukubita famba famba kwa hapa aba nibo bankubise cyane niwe nshaka kwanza ubwo mfise umuntu acunga ubwo umvise umuntu acunga uko biri kose ni Mario ni filme meze neza sasa famba vipi
fresh
uko po
yego
meze neza
yego
numuntu waje twambara itisi
eh uno tuzuje
chevali ngo ngaho ari bodyguard ngaho uzanye burofa uramusoma
Azanye urumva cyane mwata guma hano karofu ndahe
ndafata kamati bodyguard umugabo be hafi
oye umusinyi bankorako patron yacu umeze neza eh ano musi uno musi mu bodyguard wanyine washa bakubita
none sha ushanga akakubita wenyene
famba biramaze gushika ugakoreshwa n'umumabuja ugashaka nawe kumuinstara kumufungura
umabuja kankoresha nyuma ngashaka kumufyatagura
eh ndari mabuja wawe
yego
haru njye mwakinye muri mari
haru mwenge nje mora ndacisha umuyaga yego mama yangu akabikenera we ndamwataka nyene kizoba nka umuti
usina mutipe uyu unye uyu Chevalier numuntu yambara neza kandi bijya bintu yakinye antu kusanga bimaze kumushikira erega aba mama ngo bakuze ngo barondira abantu bambara fresh nyine ngo afise ingufu sibyo papa
yaje ndafise ingufu
eh
wewe naba afise ingufu ngaho
nubabona aba bodyguard ngo nko narahaba aho yo gukubita
amase ya muzu yemwe na no bodyguard nkuyo nyonyara ku sinatswe kugongora amenyo cyagihe wowe baze uyo nyonyara
ngiye ngiye nakure sindakubona
nago arese umbona shana ari kugukubita
kwica nka
bakosha ndagukubita umutwe
Oyere
kusubiye ho bacha bakumara.
Eh,
watuzanye umbodyguard re. Eh, nina ubona. Eh, ubona
guti nyuma.
Yego. Apa ndamukubita agenda atamenya afisi.
Eh, kandi wengo msikaye muri murukundo na Dodo.
Dodo.
Uje mu kinana.
Yego. Eh, tuvyemera uko nyene. Eh.
Aisha umuteri.
Nje nuzi ko neherana inda nkataka. Byose ndabikora kompanye yani ngira miranje byose ndakwatakanye byose ngabo
Nzaje nashaka kwishi muri ya filme Escro niko nashaka kugenda ruterwe neza eh awe nabonye umenga ntabirufise cyangwa gatireka ndakureje
sha nibyo nagukore vraiment umujama ni ngene nagukobise protoki nashukurani gwe mutaba ni wari uhari wowe cyagi
nzaba nona ko nenda bishi
eh abwo yara ubishi famba
nige gadunda aga jama
nari nakwishi
wonye canje wewe nje simva
ku ubunye ne tubigira vya serie umani nshenda kwica
njuma ndakubita mama ndakupiga sege waza
wakozi wa Isaac TV ko biri kose reka tubandanye ikiganiro eh nubwo hakiye commentaire nyinshi kuri Isaac TV kandi nyinshi cyane uko biri kose mwaragiye murababwira naba ba cha nkaba anye ngwiki nabicanye oya sometime nuko twaringira twatubasende mu kazi
yego vraiment kweri dusubiye kuri izo commentaire zahabaye kuri kija kiganiro nje kubganje byarambabaje sana kubera umuntu wo kunyumvira gutari inakuwa ina pain sana ariko ndibaza buri umuntu afise obligatoire yo kumvira ico yiyumvira nimeyongeye ku France
afise obligatoire yes of course
ni obligatoire ariko aho jama tawapiga ngo yee no eh bavise ah naga obligatoire buri umuntu afise uburenganzira twashare ku France buri umuntu afise uburenganzira bwo gukora icyo ashaka sa ikiri kirofa ejini kijuju cara tunze
cyara kumomoye muri filme urahwera
ni rofa uyo ni rofa urumva buri umuntu afise droit aha umuntu afise droit afise droit kuvuga icyo yumvira ariko kimwe cyo uko umuntu umubona suka bameze
okay akajambona cyane cyane ku bantu banditse commentaire kugira iyi message washiki kuri wewe kwanza wewe washatse kumfata naho naguhakije
kwanza kimwe cyo kwanza nsabye imbabazi naho nabakosheje ariko ndabasaba imbabazi kubera ibyo wabonye hajya sukomeze ni kubera gusa badusanze mu kazi nawe bagusanze mu kazi bakazana kavuyo nka kajya vraiment nubyifatamo kujya lazima ulinde kazi yako uli wande ufike malengo yako ndaza nshize magaswa ndo tuelewana vizuri vizuri la hey, no nuzi
Uni mwananzambi.
Eh hapana mimi ni melange.
Melange.
Umunyu kongomani umurundi melange ndi melange. Eh.
Byose.
Na wegera ngaha anje.
Stawe chadusubira dusekane.
Oya no cha ndabica. Ubona ubona bodyguard mbona ngaha. Wewe ni patine gute.
Ashe ni je mama.
Reka gukora ko.
Ocho tutumuringa.
Okay.
Ocho tutumuringa.
Okay, na cyane cyane kuri turungike message kuri ba. Uyu ni mu brother cyane murabizi. Ni ajyari murabona ikindi. Muraza kubona ikigani. Ba filme yabo. Eh, unasikia sasa.
Yo.
Na cyane cyane kuri
kiwelewe hele uri labye ngo urakiri
kuri byo bwa
ndagukwona akajaba tulia bisike me kuna pango wi sibe byugitse
cyangwa ni ba comedien ni ba cineaste
apana ba comedien ari ibintu binga hatabye nge bifise hako uyu anakiri na amza n'umunsi ndamuvuze nari nga
uramucanira
live singunga
uramucana live
uyu umujama
uno musi ntajya yiregwa inzara ubwiye ntabi boss umunyamahera mubwire yisubire ko mu ansabim
imbabazi
akaje amavuri magoro kancuri igihumbi banje
ariko
ariko na Kimeshi shindikana icho?
Na cyane cyane no amajambo yake kuvugwa ko nyene muri commentaire. Zimesaje kuri bajya abantu ndazi harimo
abapose. Message no baha abantu abantu banditse amakomentaire. Jendi Cheval Brandera nta mutsima mubi mfise sinshwana. Hago jendi umuntu nkunda guhanura abantu, nkunda guhuza abantu nabandi. Aho abumva bumvise abavyakire nabi vraiment mwihangane kandi mumbabarire. Sivyo
na cyane cyane nababariye muga nanje nabasabye mbazi kuko nje ndavyonga nkavuruga nyene nkanka
ndure ka byonzi wewe wamwabyonzi tu nuko nyene twe turi abakristo nande wo muntu ari ugu
wewe nta nakimwe ivyo navyo dukora na cyane cyane none nico gituma nazanye bodyguard kugira zincunge unkoze ko ngaho cyukubitwa muze wa ku desinstara
umwatatsi
umwatatsi
umwatatsi umwesko
ah weskro umwe nuko ataka ku estara no gufyatagura nyene akagumye nkagumako ari umwenye nkacishwe
biramaze gushika nk'akanoti kakaza gacha kuri ya misa gacha ka kubit ega ba bossing barazimena
agaki
akanoti
kagiziki
ngo akaba nk'umudema ari Saudiya canye ko wetse akarungika amahera gacha kuri ya misa misa kachamena bossi wa
canje na mukobwa ari ko wetse andungira amahera ko yee nani nayo nugukira niyo cha kwa misa iyo chi guma hamwe
murazo mundangira ya
kubera kunda kujya abashuga mami wana no muri ya sinema
n'umuntu murungira amahera adafise n'ubwanwa yibaza no mukobwa nkawe ega barungi bavise ubwanwa basanga abagabo haye uno kasanga abagore nani ubwanwa gafise
ya ofisi umugore famba no gukoreye ko nayo ingorane urakamara urumusumyi ugenda wisumira
mu makaja ku ipave kuri wone
yego ku ite ajya kuri 5 niho nama ndakabona
hamwe umudemo umugore amafiri tukacimurara
mu mapave rero none umugobwa nagura mapave ni hamwe no banza kwanza
kwaita ku mapave
ni
ku ifiri timurarana
ukamukura mu mapave hanyuma kumugura ifiri Shaba bakubwa ba mapave ba
baita ku mapave
niyo yao
ndao mukame
ku mapave nyo naho
nyo nda mukorondere
wo mara amaze kujayo
oya ndo nani ngiye gukoresha ikiganiro je ndaba wa antu nyene
uje gukoresha abari mu mapave
ya promotion
chaka kaluna kamera ya mama ya
yewe nani ngiye kubagira hari umwe peti mukinana bita ntuzenya kaya kaya gahungu kawa binyuma
kakoma atikagumanda kachara mare
kachama mare kachama mare nyuma yabo
Chawano na hazi
sigura yuko asuma ari nyuma yuko ibuza
uzohanwa
mane nubi nyuma yuko pave wewe nubi nyuma yuko pave
temba mundu simbi
haja basumira imaraya
basuma abantu basuma injya shaba
tubwira amateka yabo kuko ndazi woraheje
amateka yabo urumva je nje ndabatunze nje nabasita ku mapave
none nubabona ukuntu bapaje
ah cha brage Jenda wabona gute. So none baba babonye gute.
Jenda akunda guhaca kuko mba mu cibito.
Cicuhaca. Utumenye n'amateka yawe.
Amateka yawe. Amateka yawe. Ndayabaza wewe ubaha mpande yawe.
Kandi wowe yazikundo cyane nawe wabivuze.
Ega matoza cha kuri mwebe.
Acha kuri twebwe gute.
Kugira ndabimenye ivyaho cha kuri mwebe.
Ndeje amaze kumenya yuko baha mu mapave. Urumva je umbye yuko mbi nyuma ya mapave. None umva mba mu mapave.
Ni kuri 11. Wewe uba mwenga kuri 12.
Oya sha je simba kuri 12 je mba mu nyakabiga.
Arakoje bakunze Isaac rero murabona ni Huriro TV tugende kubashigikira ni sinema Mario mwavyumvise ko yaze byinshi ariko uko biri ko sintwogira birefu ntwogira birefu muga aba nabo bari mu rukundo aba bari mu rukundo urabona ko batagase aho hari urukundo haribonekeza ahantu hari urukundo haribonekeza rero ni muza kuvugisha Jojo canke ya Miss urabona ko ari fresh mwijora bari ibintu bimeze fresh amisi ni yacu
we mwijora agwa ikiganana
mbo meje gukoresha abakinyi biwawe bibaye ngombwa ariko nawe ndagucha ko gatoyi kuko urazi n'uri mu boss n'ushase dimire ucyo yaba umeze neza brother
poatu
madam igote
sura muratu
igahaje bavuga ati ageza kwibaruka ucumanza ukarindira kugira
ntukora kasuzwa ukarindira iki ukarindira iki
ubu bimeze gute
oya iki ndindira iki
urarindira nyene kugira ntunye moya mbire nyene habagiki
oya mweta kwaze star boy moya mbire ni iki hakano muraki haraje moya mbire ni nini rimwe kabiri ni nini
ifame yanyu ndayikunda sana nico gituma mba nifuza nyene mugwe mukora utuntu tujyo
ugire moya mbire
niyo mpamvu tugomba tumwe n'icyo cyo
tugomba oya be agire moya mbire
gira moya mbire starboy ni so
ana gusome kwanze bizo kutama nanje barayima
none shaka he bawo shaka wose na hiwanje
yimwe kugira nyene
oya
acha Yasoni.
Oya je banyita Yasoni.
Amisi tugerageje kureba ukuntu bari ko barakira filme Mario iryoshye kandi baba bifuza ko igumiza ku munsi ku munsi. Mega nijya hebanga wakoresheje. Apa ya bisanga mani uvuga ko yaba hit. Mario nayo ijibikora neza cyane gose. Bivuga yuko n'umuntu yayanditse neza cyane. Mega kuri izo nguvu wakoresheje kuko umuntu yayanditse n'umukinyi wawe kandi wa murekirishye. Uvyakira gute ku bantu bari ko bavuga ko imeze byiza.
Mbere kwanza aba bafana fu kwanza ko bamenya kwanza ikintu kugira kimere neza kwanza n'umutahe.
Bisigura ko akanota ari kenshi.
Oya. Umutahe ni bisigura ngo akanoti kenshi cyangwa gakenyo ya akanoti nizijya nguvu. Nguvu ziri muri Mario ni ukuvuga ni nguvu nyinshi urumva kandi nayo yanditse kuvuga kuri ndi kubundi buhinga urumva. Siza sinema zigenda zo gufyatagura oya si fyatu. Ni sinema yanditswe yarayanditswe barayizara turayiraba fresh turayivisualiza fresh turaraba kumeze fresh. Hamare duca turagira ne turabipangira script ya ingene izogenda sembye itangura kumera kujya. Rero ni bavimvira byinshi. Sinema Mario ni sinema no vuga yanditswe ku rundi rwego.
Sigaye mbona na publicity ya Samsung isanzwe ica kuri Hulu TV.
Agari wa muhungu.
Ni telefone.
Ni Dream House.
Dream House yari kwa ma telefone menshi badanaza mu Dream House.
Kwa gatanu muzobona izindi zitatu publicity bagoma bayikuba urumva. Sikuvuga kanote.
Madame Shaka mata n'umwana Shaka.
Beda kubaze nakubaze Starboy. Burya kuri Azactive muronse publicity ni mukoma mashi.
Turakoma mashi nyene kuko abari mboneka rimwe kuko urazi n'ama societe yo mu Burundi ntatanga amadire abagire publicity sinzi mpamvu.
None Hulu TV kari ya mbere kuma views ikaba ya mbere kuba abone urumva. Turose kaje ka pibe kwe karakujya ga Star Boy.
Oya mashaka nanje mu ncore.
Akuvuga kuti na bra rudizane za Henken zose za.
Kugira madame atangure tega nanje.
Beda kwese kuri kuvuga madame kumere madame kuri kutavuga abakinyi kwanza baronge.
Uyu n'umukinyi na cyane cyane
ndakoze Star Boy. Wabo uzi uko umugore wanje ataje ajya mahera abakinyi aribo bajya mahera.
Kare kawone wajya mahera.
Bazumwe murabo.
Wewe nuhembwa.
Jewe uyu. Jewe ni bya famille.
Ufamiye uyu nyene ntahembwa nk'abandi.
Ahubwo rero ubundi wajya menshi warahembwa kongera kanafuye. Navuge. Wewe urazi nguvu ukoresha uri kurandira amafaranga ukiha ibintu bikaze kugira ukomere. Kugira inguvu zose
ngenda kugira
inguvu zose
ngenda gutume muri abo bakinyi sibyo bari ngaho ibyo. Ngenda ubaze uti uku kwezi mwarahembwa cyangwa kugira ati yego ariko uyu nyene yahembwa.
Ega inguvu zawe ziherera kuri ubu. Nico gituma uguma wiyongeza nyinshi kugira zibandanye zica kuruka kandi ni itegeko
ni umusoto uyu muntu
ni umusoto kanabe
ngaho
cyane cyane kandi tugaruka kuri Jojo barana Jojo igaruka ryo gusubira gukina muri Mario de Jojo urabona muherwa gusohora gushira ahagaragara Jojo arimo
msame
Jojo gukina ukundanye n'uwundi musore atari amisi musango mwobakanye de Jojo arumva ukundanye n'uwundi musore nubona ko bizava bishikusanke mwagize true story.
Nenda kubaza umugabo wanje so yekara abari karadukamera gamana.
Cyangwa shiramwe nguvu nyinshi kubujyo ingufu z'abantu tutazirana.
Wapi kwe naweza munso.
Ushako wasuto weye Isaac ndagutumye kuri umusore wawe. Reka ndagutumye kwa Isaac. Isaac uyu musore wawe urara abaneze ibintu by'ingufu aguma ariko razana ngaha ingufu moja mbiri weye wa muhunguye.
Kandi nazi ko wori data buko wa bosi wi.
Usanze mini bina nini? Unasahau?
Natabuko ya aite.
Hey.
Kinga sha kuja ka Farhani kako na tatizo attention.
Isaac unasikia mtoto wako sasa.
Eh bana. Ibisha kwa family ubumwe bwamaze kuba umwe.
Ni uje mukoga wa Isaac arakuze. Uje mu misanze.
Kingi ntakuze.
Kingi nakabebe.
Uramaje kubona kwanza Poitrine iwe ahimaduge. Ararenze.
Okay, bakunzi ba Isaac bino bwa komo muradukirana akajambo ka nyuma nyene nkasi iwo wa Ihuro TV. Kugira dutse n'abasozera ikiganiro. Ku bakunzi banyu ndetse no ku bakunzi ba Isaac TV basanzwe bakurikirana na cyane cyane tubwira baya bakunzi nyene bahora bakurikirana Ihuriro TV batagikurikirana Ihuriro TV birukire kuri Ihuriro TV kuraba filme Mario filme imeze neza cyane gose akajambo ka nyuma brother CEO wa Ihuriro TV mukanya cyane ncorera kanote ubwira nanje mere fresh akajambo ka nyuma msasa
akajambo ka nyuma nikabaho agasunika rugi
ikirundi twe turakize
icyo sikirundi kuravuga
agasunika rugi ni gisobanuro
ka nyuma kavuga
okay agasunika rugi
okay
ako kano gasunika je ari ikirundi rimwe kirancanga
uvuza akajambo ka nyuma numuntu abashaka gusanga
agasunika
rugi
sunika nyine rugi sunika
okay wenda ziko yumvira ibindi abakozi ba Isaac TV ni ngorane bakajambo ka nyuma tukubwira abantu tuvuge basi ngo wari wabibagije nuko tukubwira abafana kwanza tu Ihuriro TV turacyari Ihuriro TV hanyuma rero dutumira abafana abafana buriya umufana n'umuntu washavura n'ingoga ariko mu nyuma naho nyine shavura kagenda rirahera no kuvuga yuko nimba barashavuye abafana bagerageze kwihangana sino barabona kubikorwa tuko turabakorera ni byiza birashimishije
urumva kandi kandi n'ashaka kwita na mahembe
ibyabaye byarashise urumva ntibace biyumvira ko bizokwamaho ya ibyabaye byarashise ubu ni ugukora ibareka akazi kivugire abiyumvira ko hari amabifu nta bifu twebwe bamwihurira oya nabijya biyumvira ngo ngo kuna bifu ya frani na frani oya nta bifu zuko ziri mwihuriro vraiment nibagende barabibikogwa ibikogwa birahari duhuye nanaka turavuga no kuri kwamye bose ubumwe runyire buriho ubucuti buriho urumva nta bifu ziri mwihuriro abafana nibibereho mu mahoro ibikogwa biriko birajya kuri kwamye
okay akaje mu cyambaza cyo gatugira dutse n'abasozera nga muri commentaire wabonye muri kya kiganiro twakoranye ni ya commentaire wabonye uravuga ati umuntu kwere arankoreye ko
eh atanse ari umuntu yanyise nimba ndi nzoka kwanze cyambere imana mubabarire siko
kuko mana mashallah
cyambere imana mubabarire muganye wabaraho ntazi byavuga rumukiye aba azi byavuga karaba kwanze nguvu jo jakoresha kugira anezereza abafana biwe ntiyari akuye kuvuga kujya eh niyo mpamvu imbere yuko kwanza uvuga ikintu banze wiyumvira inshuro zitatu eh ha majere no vuga gusimana mubabarire kuko byaransitaje ariko nyene byaraheze tu
Starboy harimo nje komantire nabonye mani nziza yimu yimu umufana ya komansa vuga ngo mimi atandi bakiye niko umoja mita bakiye niko wayihuriro
choresa
kanda mucurire vuma oya rindira
Starboy baba banana hasi
eh basiwe bagenda na mafaranga rindira sinchorera wewe umuntu yandise ijya komantire azose ndamuhinote eh yandi sijya commentaire oya ntawuzi yo commentaire dere ntari wabonye
aze kundondera rero jewe hamana
ya mutu yavuze ati mimi atani baki mu yandi se mu Kiswahili atani baki umoja nzofani huriro oya uzomuzane nje ndayamuhe ujya mufana vraiment umufana hari umufana avuga ati jewe nubwo nuguma ndumwe zoguma ndi mwihuriro kandi abafana nkabo barahari ni muri benshi turabazi muri benshi mwama mukomanta turabakunda vraiment umufana ni yubahwe abafana ni mwubahwe mwese mwubahwe
na cyane cyane ngenda sozera ino film irigisha abantu benshi aba mari abantu muzajya abantu bangana n'abamere banyu kazi yenu je mumbabarire nguyu no mumama bajya muhambe ama dusa n'abasozera dusa n'abasozera Cheval akajambo kagasunika rugi kugira twese je dusozera kugira mu bandanye mukora ndabona
akajambo kagasunika dirisha rero none chasede chamvuga bye
okay basezere nana kintu
okay ndabasezeye rero hama mukomeze guma mukurikirana ibikorwa byacu byo kuri ihuriro TV na Isaac TV muguma mu bakurikirana ko turi bamwe turavukana turakorana kandi ibintu byose bimeze neza
turaje kuwanditse Mario nawe asiga afite 3 ni Diamond Platinums dusozere musaza
kwewe nyise Diamond mzi James zina jiwande ni mfarme hapana
mfarme na yandi menshi
so merci sana tu ku bantu bakurikirana ibikorwa byacu abantu bari bamaze kugira subscribe kwa Isaac TV abantu bari subscribe kuri Huriro TV umuntu wese tu supporting ibintu byo muhira iwacu aragenda babazo n'umuntu we telefone yiwe mbona ama notification yiwe yose ari ibintu byo hanze cyane n'umumengo telefone no imena so mwubaho cyane merci
barabakunda umwatatsi umwatatsi
go combo guard wawe na muhegi umbe ya kukwepi we guma hamwe
mpige ujama
apime cyera mwata
umwatatsi yari igizwe ni ndome zinga
sinazibuka uzibuze no canda guyigihumbi
bajije we kubera ari wagiye
urazize
nzi mbajije we ni kibazo ndakubajije
ubaza uba ukiuliza swali unakuwa nusu ya jibu unakubali
okay jewe inyishu ndayifise mugabo mu gutaranyishura kugira ndagukosore sishora kwishura
sha umva ngaho kinyishuye nanje cenda kwishura
nene nyishu
na Yesu baramubaza kugira yishura kabaza kimacho Starboy manje njya bintu byo kushoma kumanje na wenyewe njya nshaka cyangwa njya 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 non si può fare niente. kuja mba njine sutomba mdalbo. Na kama nime nime mbujana na huu jamani kamfukuza, ya sanze mkazi. Kande vijana mbaba jekuliza haji utafuze, vila vijana mbaba jekande wala hivyo.
Usumusana vipi
vajira. Wala usumusana vira vira. Musa kimi echo nuzo suyombi mwuzi. Ukine
nita. Yo, nzola mumora.
Mumora ndi. Tusamiane. Awano wanyumi vina na hali vile mbaba. Mbaba hile, njesu kuja meze, uzo biu anji ni mirefresh, ni mshe. Kani mwena na mweza tangora ni mfiti. Ariko maze kubona nkozi umunsi rero uzobona nini sinema ni neighbor utakomante ngo muizi
ni kazi
eh ni kazi mba nzokina ndumwe atatsi nzokina ndumwe ko mushoferi nzokina ndumwe umukomvayeri nzokina ibyo byose uzobiza sio kama cha nachiza tote na kono simulation ndio 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 mtu ashinda kuelewa mtu anakomante ngo famba wewe umubura ndero kwenu
msimama ngo haya
amaje kuelewa kama dile mbitu kwa
Misaji nibaza ko yashitse ku bantu.
Uvure mabare kibyo bintu. Wasinifikiriye ivyo. Jewe sindi umwana mubi, ndo umwana mwiza kandi umwana w'igihugu, ndo umwana atangira kugira. Eh nyewe ushiri. Sa tukaza fikirana ivyo ngo nyine ndo mvuze umwata simuze kwatakana ndakamara kandi. Ah, no.
Ega nagushimire brother.
Nani ndagushimire peti yawe.
Eh. Bakunzi ba Isa TV uko biri kose nibaza ko ari umunezero kuba turi hano. Nuno mu yaracunze ubuzima bwanje. Wa mutajone. John.
Karame. Ama yasura kugira na kina muterura.
Rondura.
Rona.
Eh kare ko
bona. Kacha take it.
Madada, madada. Madada.
Tawa tawa nini.
Bakunzi ba Isa TV ko biri kose muri
kwa muka cyane. Menga no pape bashize.
Ni Mr. Ho.
Ari mu nabera koze Mr.
Ari ka baba badada ba mapiti abishi.
Aga kwa umenga no pape
ba mapiti. Zamani na rusha.
Bakunzi ba Isa TV ni Mr. Meat, Mr. Ho. Ajendela Isaac TV. Bye bye, ciao ciao. Isaac TV. Oh.